It's all right. Kusayiso-ke futhi leso sesiphinde sabuya sesibuye ngolunye futhi uhlelo babukeli lana eceleni kwami ngiphethe umphathi ngisacela ukudlulisela i-mic futhi kuyena ngiza ukuthi ungwabani usuka kuphi kanjani sawubona mama
ngicela ukubingelela msakazi igama lami ngingunonhlanhla wakajele ngingumanager communications emlalazi kanti futhi ngisebenza ehhovisi le-mayor yasemlalazi Namhlanje njengoba usibona silapha siwumkhandlu sizosekela sizoxhasa abantu abasha entweni yabo enhle njengoba ubona ibhola lika nobhutshuzwayo ibhola lezomnqakiswano sibonga kakhulu iDrogba schools high schools cup ethe yaqhamuka nalo mdlalo wanamhlanje kungeve kungokuqala sekuyiminyaka iqhubeka lemidlalo kodwa sibona kunesasasa elikhulu njengoba uma sikhumbula kahle ngonyaka odlule ama-team abengenele lemidlalo aqhamuke kuma-high schools ahlukene emlalazi wonkana abewu-16 kodwa siyathola ukuthi njengamanje ami ku-22 uyabona-ke ukuthi lokho ngabe kuchaza ukuthini kuchaza ukuthi abantu abasha bayayithakasela lento eyenzekalayo nathi-ke siwumlalazi asiyithambisanga umlalazi umasipala umlalazi oholwa yimeya uQueen Xulu asizange sayithambisa ngoba ve abantu abasha baseqhulwini nasemicabangweni yethu kakhulu ukuze bahleze bezivocavoca bahleze benako abakwenzayo ukuze bangayibandakanyi neyidakamizwa bangayibandakanyi nokungaziphathi kahle kepha babe ngama-citizens ase-South Africa ayiphethe kahle njengamanje njengoba ubona nje kuhle konke kumnandi kunje aya amajezi ayimbalabala ukushintshashintsha konwabo kuhle njenga siyafisa ukuthi-ke kungagcini lapha le mdlalo iqhubeke nasemnyakeni ezayo ngoba siyakholelwa ukuthi inkunzi isematholeni futhi siyakholelwa ukuthi uma ubeke phambili abantu abasha okuyibona abayikusasa bayelizwe usuku investile ngendlela kuyona e-right ngakho siwumkhandlu sihleze sizibophezele ukuthi sithuthukise intsha bheka nje sibheke ekutheni sibe nomncintiswano kanobuhle uMiss Umlalazi noMr Mlalazi ozokwenzeka nje maduze ngale kwalokho silindele ukuthi maduze kube ne-mayoral cup khona maduze futhi kukhona okusezinhlelweni for amaciko asemlalazi niyazi ukuthi emlalazi sinama-talent ahlukahlukene abaculi osonkondlo umasikandi yonke into konke lokho sisemgudwini ukuthi sikubhekelele siwumasipala siwumkhandlu oholwa yimeya yesifazane imeya uQueen Xulu ngithi nje wena ongekho la uphuthelwe wena ungekho namhlanje ungalenzi iphutha ukuthi ngokulandelayo uphuthelwe yile midlalo emkhulukazi kangaka
siyabonga kakhulu konje bengisacungitshela kabanzi ngawe mina
njengoba bengike ngachaza mina ngimeneja yezokuxhumana kumasipala omlalazi futhi ngisebenza kwihhovisi le-meya kuyasithokozisa ukuthi namhlanje singeve siqala silapha abantu abasha bajabule baphumile ngobuningi babo kujatshulwe kakhulu abantwana bajabule angithi phela-ke uma kufundwa ezikoleni ukuze nezifundo zingene kahle kuye kufuneke futhi nezemidlalo zibe ingxenye ukuze imiqondo iqaqeke ngale kwalokho-ke ezemidlalo sezaba manje yifa sezaba yi-carrier zizodwa sibabonile abadlali abadumile abaqhamuka khona la kumasipala wasemlalazi bezakhela igama beba abadlali abadlala professionally uma ngikhumbula nje kahle manje noSpencer futhi cup uyeza uzoba khona manje njengoba uJune nalapho sizobe sixhasile siwumkhandlu umlalazi izinhlelo ezifaka abantu abasha zokuthuthisa abantu abasha ziseqhulwini ziseduze kakhulu kuthina yisenyongweni yethu ingakho ngithi mina kuningi abantu abasha okumele basamele bakulindele emkhandlwini umlalazi oholwa imeya uculo okuyimeya enombono omkhulu ngabantu abasha njengenzala abantu.
Ayisibonge kakhulu, sibonge kakhulu mama. Ngicase amazwi akho ayoqhuqhuzela, ayoqhuqhuzela intsha la ngaphandle. Nanoma ubani ozobebuka yonke lento lena, yonke le interview uzoqhuqhuzeleka. Na next time silindele ukuthi sizoba ningi ikole esizoyibona lana. Sibonge nge-support kwiTumelo Soccer Festival. Sibonge.
Siyabonga, siyabonga umsakazi.
Yeah.
Yeah.